sata avise ya yombaraso yaviri karufari niboba zabuta kuru wa musuda sanswe tura wa shimie wage ni bahire muzabyare kandi Muzabyare kandi muheke nibyo turifurije Musore mwiza cyane Satani